abatetana kalaba kutita akadodi mwebale nyo mwebale ndala abana bafu mwebale nyo 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 mulaza bazadde ntimba oba weseze kitibwa e kubanga babadde bazira bazikulaba egeje mpafumi na thank you very much yes. Kakati loza budde bwa mbamu inayo ebirabe mfulu bawa bafuwa